yemye bakunzi ba Fresh TV. Ibiganiro vyadiko murabikunda.
This is Fresh TV. We shine to progress.
Yego yo dutanguye ukomwa mwabyumvise mumenya yuko muriro watse mukamenya ko mwifuru byakomeye benyegeje ariko twakora ibyitwa imiyombe ntatabaye ruguru acarengeko cyane ntaza kumenya ibyo ari byo ni mu misi mikuru canke uno munsi mukuru wama uba itariki 14 uhuma 0 ruhuma mezi ikirundi aragoye itariki 14 ruhuma uko umwaka utashe ugahimbazwa n'ama miliyoni y'amacouples amacouples cyangwa amakupre mu kirundo ushaka kubyite abantu babiri baba bakundana urukundo navuze mwahise mugumva of course iyo hajemo akantu ka Saint Valentin munsi mukuru ugahimbazwa n'abantu batandukanye baba abubatse ndetse n'abatarubaka mu mihingo itandukanye yo ku isi kimwe no mu Burundi uno munsi mukuru urahimbazwa abawuhimbaza ahanini bakaboneka bambaye ibara ritukura ararisigura passion cyangwa obsession kirundi ni nkaho twavuga ngo kwihebera ikintu cyangwa kumva yuko matanye n'ikintu kaba waramaze uhitamwo rino bara ryambara cyane abakobwa n'abagore abahungu bo bacanga abagabo ashobora no kuboneka yambariye akantu ka black cyangwa irindi bara ryose umukobwa bari kumakira kuba yambaye iryo bara rya rouge nubwo hari n'abambara n'uturose of course umugabo we murazi yuko acabegwa biciye kuwo baba bari kumwe byinshi kuri uno munsi mukuru tuzobibabwira tubabwire n'ubushakashatsi ariko mwemere uno munsi tuvuge kuri ino kapo yamaze kwemeza benshi inyuma yo kwiyerekana mu buryo giturumbuka kwa tawari yarigeze yiyumvira ko abantu babiri baba bari mu rukundo muti ni bande ni uno musore muremure umusore yirabura kabisa ino ni eshantiyo y'umunyafurika yitwa Kijaja mwamvuze ko yirabura ntiho mubifate nk'agasembwa wanashaka ubushakashatsi bwerekana ko abahungu baba birabura baba banakunzwe cyane akaba yabonekanye ariko umwe n'umukobwa w'ikizuba zuba si muremure si mugufi ni tubiri twombi yitwa Aditop ni umumenyesha makuru kuva kuri Kazoza FM benshi mushobora kuba munabazi habonetse benshi bariko barahimbaza ino Valentine Day umunsi mukuru wa Saint Valentin ngo nagenda bibabwira harimo mbere na event twist amazing love yari yateguwe na Fresh TV biciye muri Fresh Company of course ariko bigeze kuri Kijaja isya bitambaye muti byagenze gute sinzi nimba turi kumwe sinzi nimba muri ko muraba kuri screen yacu sinzi nimba muri ko murabona ano mafoto ingene bari baryohanye sinzi namba uburyo bameze ubona yuko bayambiranye mu buryo budasanzwe byanga byakunda hano hantu harimo urukundo sina amafoto yonyene twakoze ibishoboka byose tubazanira na video ubona ko bariko barabana akana ko mujisho Kijaja aryohewe n'umukobwa nawe atwenga twenga n'umwamikazi akavuga ati wa n'urukundo kabisa sasa finale ni ino foto muyirabe neza mwitonze mubonye iki ubwo ivyo mbonye n'ivyo namwe mubonye muhise mwiyumvira iki ico wiyumviriye co ico nanje niyumviriye yamara kurundi iruhande uno mukobwa bivugwa yuko yarasanzwe afise umukunzi mbere mu type bashobora kuba tanindwi zibiri ziheze bari mu rukundo sinza kubigaruka kuko nta nunzi neza ariko no yoyo ni inkuru ivugwa na Kijaja nuko nyene asanzwe azwi nk'umuntu ari mu rukundo mbere atari nubwo tutovuga yuko ari ibanga none ikibazo je nahise nibaza boba batoranye gihari bano babiri boba babanje guhebana kwanza n'abakunzi babo gihari akaba bahise baboneka kuri uno munsi mukuru bari mu rukundo ubona yuko kabisa n'undi muntu wari wese abona yuko barurimwo gusa ivyo rukundo n'amayobera uko babiri bahura akenshi bahura mu ibanga nta nuba abizi niyo mpamvu tutoshoka duca urubanza ngo tuvuge yuko atari byo canke ari byo ni nkuko bashobora kuba bari bahuye nka nk'amasaha 28 imbere yuko no munsi ugera hanyuma bagaca banagira ko bavyerekana ibyo nta womenya bino ndiko ndabivuga nshaka kubihuza n'utujwi twatangiye kutugwa mu majwi tuvuga ngo n'umugabo Kijaja mu murabe neza ati ni muze wa mabeze canke numwe mu bantu bashobora gukora utuntu ko kuryosha ryosha bagamije kudandaza kwitwa amabeze ati rero munaraba neza yuko batoba baduhumye amaso iciri ku rukundo akikabatani igihari abana bantu babiri byose tubihuje nk'umunyamakuru w'umunyamwuga aje icari cyo kubalansa inkoro nahisemo guhava mpamagara uno mugabo yitwa Kijaja ariko kandi nzane uno mukobwa kabisa ubona yuko arenze yitwa Aditop batuyagire cyo kujenye no rukundo rwabo ruriko ruravuga stay with us guys
I'll be back.
This is Flash TV. We shine to progress.